ibhubesi elincane uPastor PM Gumede lithunywe ukuyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngenyanga kaSeptember uzobephilisa abagulayo abusisa abangasebenzi avule izinto zakhe ezivalekile.